Onye ọ bụ na-eke o mere hụ nke o mere, onye kwuru nke o kwuru, enu nnukwu nke o kwuru.